abenkonzo zolawulo olungxamisekileyo kwakhona bahlaba ikhwelo kubahlali ukuba balumke ngakumbi xa besebenzisa izixhobo zombane kunye nezinye izixhobo zokuzifudumeza. Okuza emva kokuba iivenkile ezili-12 zasekuhlaleni zitshe zaluthuthu kumbindi wesixeko phezolo. Okanti ke unobangela womlilo waziwa kanye kanye okwangoku, kodwa urhanelwa ukuba lo mlilo ubangele kungahoyi.
BMS firefighters responded to a fire incident call on Corner Road and Jeep Street this afternoon at 2:30. No injuries were sustained during this incident. The fire has since been contained. EMS continues to caution the residents of Johannesburg, warehouse and shop owners to please be extra cautious when using electrical appliances. Please ensure that these are switched off after use.